Sammy kwa gatandatu heze warakoze dote ijya dote ni dote yukuri cyangwa ni bya bindi nyene tumenyereye bya mafine
jewe kuva muri 2015 nifuza kugira dote byari byarananiranye ndabipanga bandoga ndabipanga ejo nkabona kandi kajipo ndabipanze ejo nkahindura rada mvuga ati ubu rero nzogira ibanga sokre
Sammy hari umwige maheruka gutwaza imbanyi akaba ari nacyo kintu cyaciye kituma wihutira gukora dote cyane bitarasarisha bizoze bishika bize bishike bisarishe ariko we wamaze gukora dote Sammy age makuru yavuga ku iki ntura yabona
so nukuvuga ngo
mpimba bazizawe mama vuta yawe ngukorere nanje icyo wamamagari ngukorere nanje icyo wamamagari nitwa Olivier niyo ngabire ndu muri jwa gospel music nashaka kubasaba abakunzi ba Isaac TV mwese mugende kuri channel yanje mukore subscribe jeme na commenter munshigikire munshigikiye muzaba munshigikiye kwa cimana ndabakunda cyane God bless
Tima wanje shemezu mwami kanwa kanje muririmbire maso yanje rabijambo
Yes, bakunzi ba Isaac TV mwiriwe cyamara mutsevaye naho mwese aherereye yes turi ni mucyarama twagendeye Rukundo TV aho twagiye kuraba bamwe mu bakinyi bakina comedy kandi bari ko barabyifata mu neza cyane muri kano karere kaci ko mu Burundi sasa rero bari muri tonage rero twebwe twarose amakuru twebwe genda mu basange mu batubariza ibi ariko entre leta twa dufitanye programme nabo ariko ntibazi ko tubasanga hariya sasa rero ka tugende kugira ngo mwa kwa moya tubaramutse Yeah. Blood. Made fresh. Sammy.
Ora.
Ushakuwa baba.
Ushakuwa baba. Nilikuwa baba tangu mu 2015 mpaka hivi.
Tangu mu 2015 hai.
Mwaka 2015 Sammy amateka yari amaze guhinduka.
Kandi kudota ni vyido acho ugira fresh air brother.
Eh?
Kudota ni vyido acho ugira fresh.
Mana mo murafisa urusaku ibyo navyo bikurahe.
Cheese made fresh.
Ya ndi fresh kabisa ndakome nawe meze bo.
Je meze bo. Je na inzi uko kajya kajuho rukoresha muri comedy uko ari kajya nyene.
Eh? Bize gute
kajya kajuho rukoresha muri comedy n'inzi uko kaguma rako nyene
eh none ntumba ko ndiko ndavuga amajwi yose ndayavuka
eh kandi muraberewe cyiza
eh merci sana eh rega twamatwa haberewe
ariko nibaza yuko ari mwebwe mwenyene mwambaye no mifiye
oya yeyo mana muri nokundo tv bose barayambara
ni mwese
eh
Sammy gute none
ameze fresh bro
wamaze kugira igitambi
eh bro none se ugaburirwa mu gitondo ukavyuka ukumva barakuvyuya ati vyuka bebe vyuka ufungure sasa tukumva telefone ati bebe njya zahiye mugero kumva ati bebe uno munsi bebe tujye amata tugiki bebe se sa
mu gatondo sigiye wirira gatoki batobanza ukundi
abantu naho nashorera ku ma restaurant pole sana barahombye singisubira kandi kujya ku restaurant
yes bakunzi ba Isaac TV ni Sammy lo comédien na Chiza lo comédien uno munsi turi kumwe twabasanza aho bari muri tonage
yes muri shooting
are mugoma mudukubita ibisasu kuri nowe
yapu koronere tuza barayizi
Sammy rero tutarajya kure rero Sammy kwa gatandatu heze warakoze dote ijya dote ni dote yukuri cyangwa ni bya bindi nyene tumenyereye bya mafine
yapu uravyo kuri station ravuga ati ndakubaze hari filme hari umuntu amaze gukora filme ugahuza abantu nkabajya inkoko nkijya nimbata ni dendo nkabijya vraiment na pirao ya vire
muri
professionnel
comedy muramubiki
yo muri comedy ma filme za chuzo kumva ati ngo umva mushisaje umva ati ngo ngo ya nkoko ari yo majambo mugabo ije pare kumeza tuone inkoko yonye ni uwonye ni sigaye gugwa 40 mil
je wenda keneye kumenya impamvu Sammy nk'umustar Sammy nk'umukomeje twemera impamvu ashobora gukora dote ntatumire umuntu numwe wo muri Rukundo TV ntatumira abakorege biwe kame ntagire na media nimwe iboneka kuri dote ico nico kitwerekana yuko mwari muri tournage
no ahubwo iyo bari tournage wari kubonamwo abakinyi ba Rukundo TV na niyo mpamvu ntabatumiye kuko iyo babonekamwo abana rwo cyavuga ati bari muri shooting urikurumva n'ikindi nacyo jewe kuva muri 2015 nifuza kugira dote byari byarananiranye ndabipanga bandoga ndabipanga ejo nkabona kandi kajipo ndabipanze ejo nkahindura rero ndavuga ati ubu rero nzogira ibanga sokre
cyiza cyiza yo kubona samata gutumiye muri dote yiwe
Mm.
Abyakiriye gute?
Tese ndemera ko yagize dot.
Abyo reme?
Oya.
Legacy zawe ukoresheje igodri abantu ntibakumenye baca bibada kare kindi kigabo turi kumwe.
Ah erega ndimo abantu babiri. Hariho kiza comedie hamwe na kiza serious.
Reka rete uvugane na kiza comedie rero.
Ah nibyo saka.
Sami ntiyagutumiye muri dote kandi uri umugenzi wiwe kandi mukinana. Kandi muri ko murafashanya mu kwandika amateka ngaha mu gihe cyacu mu cyane muri comedie. Kubera iki wabyakiriye gute?
Urumva jewe, je numvise ngafise dote. Nama nule mwana ume wogira dote utambwiye. Mwibana ngo mini kona dote ivo ivo tu. Zahire muri mini kona dote sasa nifanye aye.
Sasa ni wagiye no ku no kurya umuceri gukira wari.
Be umunsi se nibuka hano niriwe kweli. Oya sindabyebo.
Wiriwe kuropora umucanga.
Oya. Jesse ni nagiye kuropora.
Sami ariko nuri umwana wiza vrema. Nabakinyi mukinana nubatumye.
Ah burya ari ikintu kimwe kimwe bisaba yo kugira private kuko nakubwiye barandoze kenshi singire dote. Cyavuga ati ubu ni nasubira kandi kuyivuga bazohava kandi banduga.
Guys, Sami agomba kugira dote yacyo na majiparinga ntari nari.
Ya nkaca ndabihagarika mani. Mukuri kimana ngo mabwira abasore. Musoro taragira dote wa Imagine ukuntu nagiye nk'umwami abantu bose bandaba nari menyereye abantu bandaba muri filme ndi kunagira gute mugabo muri dote ugashika ukaramukanya abantu wicaye imbere amaso yose imbere iwawa abantu bose bakuraba ukabona inkoko imeze gutya bakayikuzanira
Sami tumumenyereye ari umuntu akunda kurya cyane ariko ku munsi wa dote yari utuntu tungana uko ibindi ashatse kada kwisaha
bro ndakubwiza ukuri nubwo buri sheshe nubwo buri umukomedie gute kurujya munsi ubukomedi burahera ubusheshe bugahera Ubusire queen bugahera narajukumira onyira abantu amasosi Sami yar bari da Sami ngavuga ati mana mfasha sije nabonye onyene dotira heza umugore nkinda mutahana
Rukundo TV ngo bari umunezero bari muri bishasha bambaye n'imyambaro mishasha imyambaro kuva ryari Sami
ryanjye ya ni muri no miss yego ni muri no miss urabona ni nyuma ngaha mister Mr. Sami.
Mr. Sami.
Hey, umwami wa pomporanyi.
Umupomporanyi.
Yaga. Rero nkuvuga ngo imipira ni imipira mishasha so nkuvuga kiri umwaka turasohora imipira mishasha ni irangi shasha. Uyu mwaka rero ino ni yo mipira twasohora.
Ariho umwe wese bamuhaye umupira ni zina giwe inyuma.
Yego kabisa.
Kiza nawe niko bimeze. Niko bimeze. Nizina gyanditse inyuma.
Ezina.
Ureka guhindukira inyuma tukarabye
nzina gyanditse. Eh oyaye mbiriza.
Oyaye. Iki. Indukira inyuma turabye kwa. Juba.
Wena. Eh ni
no. Juba wena. Ubwo no wena ninde.
Eh no wena. No wena ni umugore wanje.
Wowe urafite umugore.
Eh ni peti wewe waruze wewe turangana. Ndakese. Wewe no guhamagara peti ngo wicarane n'abana musangire muhire. Nkabwira madamu mbiriza nkabwira madamu. Madam, momo peti mugaburira tahe ajya gende.
Urafite umugore?
Eh?
Twese amini we tuzi ko aheruka kudota nawe.
Ihinde. Jewe? Eh. Wenda kubwiye yo je ndafite umugore. Eh.
Nabana bangana.
Abana? Abo.
Abo.
Abo bose nabiwanje.
Yes. Rigire tugende bukebuke. Sami muri kumwe na Ciza. Hari ibintu byinshi biri ko biraba muri kino gihe. Hariho ama award ariko aratangwa ku bantu ariko barigenza neza muri comedy. Hariho ama award ariko aratangwa ku bantu bariko barakina amafilme. Barahaye ihuriro TV baraha ba mutimaro comedy baraha n'abandi ba Isaac baraba ba Fanny Lavigne baraba ariko mwebwe ntibabahaye. Bijya bintu mwe mwavyakiriye gute?
No kuvuga ngo ikintu cy'ambere ndashimiye cyane mu Burundi kuko abo bose umva bahawe abo bose nta bindi bintu mucamake batangiye gukina kuko twatangiye gukina batangiye gukina filme kuko babonye filme zacu ziriyo rero nimba uyo muntu umu grand frère wabo cyanke binamu wabo umubyara wabo yo bayumvira ati reka bahe agakado araba vraiment tutabeshanye nkubwo uvuga turatanze impano z'abakinyo wa filme timu nka Rukundo TV nuyihe eske uburi normal mu mutwe vraiment
ushatse uvuga reka babikoze rero bakabibagira
No, suko navuga ndiko ndavuga ntabwo uri normal mugabo nimbi yo kado wayihaye mu vyara wawe cyanke muyomba wawe uri normal
mbiriza ndakubwire jewe ufasha umuntu ari mu gihugu cy'u Burundi kamuha kado ngo yakenye neza jewe utarayimpa mu gihugu cy'u Burundi cyamugaye kuri mu vyara we cyanke kuri muyomba wiwe kuko mu bantu bariko barandikisha amateka muri Rukundo TV turimwo kandi turabambere mu gihugu cy'u Burundi
rero kubona none babibagiye gute
no twabwiriza ukuri abafans umwe w'urukundo murayize imbaraga zo kwihangana murazize my husband is a deaf murayize ari monaze ama filme tumaze gukora vraiment ubu no
amwe tunyika
video yose aba ngaho yavujumbura ahantu hose urenganye bashiramo mu burukundo vraiment abantu muri ko murazikurikirana ku mare televiziyo ku mare mahihi bose barabiza so rero bujya bushimwe twe ntibiduce intege ahubwo biraduha kuhaje yo gukora so nukuvuga gute bagwe yagashimwe suko ubu bikwiriye oya pe ahubwo gusa nuko bobo uko urumva nukuvuga bobo bafana bajya mugabo si gihugu kuko nta competition yahabaye ntibashize ku radio cyangwa ngo bavote so rero uwo muntu utanga ubushimwe
urumva wewe uvuga ati bijya byabaye nko kukimenyane
iyaga nuko urabivuze yes ni nagashimwe batanze kandi twebwe haturiri zawadi ahubwo twebwe ikintu cya mbere turavuga ni imbega mu Burundi filme zigeze cyangwa tuko turakora gute twe turafise abantu badukunda abantu 10 rero ntituzagarika gukina tuzokina ku bwabo rukundo tv turafise abantu bashika kuri 10 badukunda
ciza kajambo rero ubwira abantu usanga bari ko baragira ubaguzu ugasanga bari ko bahabushimwe bariya aho ugasanga nti bari ko barakurikiza amategeko nkuko yabivuga kuri bo ugasanga bari ko barapendereye yani ko no bivuga bari ko baha uriya kandi abashoboye ari benshi akajambo wabwi
sawa ikintu no babwira no babwira atakaba ari mu yomba wawe akaba ari mu byara wawe urarushi rizaho umuhereza ako gashimwe so mugabo kavuga ati ndakunda bakinyi barukundo tv natwe bazogira iki abafana bacu bazokwiyumvira ko bagira iki baduhereze gusa kimwe nta ma competition yabaye mu gihugu cy'u Burundi cyo kuba bavuga ngo batanze ubushimwe ngo nakayavuye wa mbere nakayavuye wa mbere ngo mu mukino kuko turavye mu mukino vraiment twe turuzuye
muruzuye
turuzuye rukundo tv
aha muruzuye reka re tugende pole pole re Sammy urakoze mariage na Donald. Ijya mariage yavugishije abantu benshi. Ni nacyo kintu kiriko kiratuma batemera yuko Sammy yagize dote y'ukuri benshi baguma bibadati. Yoba ari comedy bari kwarakina ijya mariage.
So no kuvuga ngo yes urabizi bujya bro ni wakuru zo bibona. Ntubone aya mazu abantu benshi bubase benshi bafite ingorane bafite ibisebe hari benshi bamaze kugira ama divorce mu byumba akanka gusa gusohoka hanze so ryo kubwanje mu byukuri gutwara umukinyina ni namwiyumviriye ko kumutwara Donat ndamwiyumvira ko ndamutwara mugabo kubwi ingeso ziwiwe ni ziwanje zitahujije twakye tugira divorce yego kandi urabizi gutwara umukinyi mukinana bujya ntabwo vyoroshe kuko hari hageze nahantu aho agomba kunyikira nakazi imagine ndiko ndakinana n'umukobwa nka somagura ibizu ndamusomye ibizu agacha shavura yacaza gushiramo ngo limite nkangavuga ati non ça c'est quoi on ne jouait pas ça
none yagewe naja ruzugira kumukunzi mukundana
bamusomaguye turi muri scene ya camera bamusomagura uko bashaka mugabo behind camera ndagira shavu mugabo hajya bamusomagurana bashimana yaramaya mavuta gusoma
kiza ufite umugore bari kwaguha scene zo gupompola zo gupompora ajya uzikinuri uri alezo Uzikinuri yale
jewe mubaze
numugore we barakinana
numugore wa murakinana
turakinana numusinya none yaje saka ndamukwereke we nawe
ya nacheka gusa ndamuramutse nimba yaje mu magara ndamuramutse
ka uraja kumuramutse nyuma ya kamera umuramutse reze imbere ya kamera ehe koko
ehe ustare none
oya ye na byase
ariko cyiza sike yagi difreshye muri nomizi
umugore nansiga ntagatisha
ubwa mbere ntiyagusiga
ubu rero ahageze umusutso atsira kuri jewe abana bajya ari uko mpegeje
guys ikiganiro cyose cyohera turiko turatwenga ariko washa genda akunda buri mukundo mwimereye n'ukuntu mukina murafite imana murafite imana
ndutsime imana
noel irageze aka invitation ko kugira umukene aka invitation ko
kugira ahubwo umugore wanje aje bakuje imyaka 40 urumva yamavuko
40
ntayo nibuka
nawe nawe uzokwijinga
jewe ni ko pasika kubera ni kwa pasika
uzokwijinga imyaka ingahe ku
pasika sa menga 50 irakwiye se nibuka
yes Sammy genda keneye umunsi umwe yuko madamu wadoncumbira ubugari kugira ndavyemere neza ko atari comedy
bro yapo you are welcome karibu cyane muhira ego bazwazimare hamikini nacyo tukagomba kuvuga kubwira abafanzi bacu umwaka uraheze mwaratubaye hafi mwaradukurikiranye amasezo twakoze muri uno mwaka twakoze amateka adasanzwe cyane twakoze amafilme mwakunze cyane n'ubu mugikunze cyane kintu kimwe gusa tugomba tubabwire ari abantu bari kwarajya umuhara tumwobora ukundo yaraheze bientôt mu mwakuza saison 4 izo zitandukanye n'izindi saison
ah Sami tukiri ngaho nyene nuko uciye unyitanga umwaka ugiye kurangira dusiganye indwi z'Ikenya kugira ngo umwaka urangire mbega abakunzi ba Rukundo TV tubitege kwiki kugira ngo mbega hari kintu mwa muri ko amanategekanya kugira ngo abafanzi banyu tuje tunezeregwane namwe kuri bonane
ah nukuvuga ngo so hari tuzobatumira kuri bonane ku mwaka turafite abafansi benshi bari inyuma y'igihugu mugaba bari ngamu gihugu tuzobatumira hari ukuntu tuzokora bonane tuzokorera hamwe n'umuntu wese ari umufana umufana azokwigurira ikinyobwa gusa kujya ni Rukundo TV kujya ibindi bintu byose ni Rukundo TV mugabo gusa wazokwigurira ikinyobwa hama nababwiye saison 4 kugiye kuza kandi zo bishushe cyane ego hama ntabibaje nabandi bantu mukurikirana Mr Sammy officially kuri Mr Sammy officially hari Noel na Bonane ngomba kubaha filme
sa
filme kuri Noel zobaha igice cy'ambere yitwa agahinda k'urukundo kuri Bonane naho ndabaye igice cy'akabiri cyo filme yitwa agahinda pun of love
Sammy hari amakuru naronse amakuru numvise donc nari ko ndara kuri rezo sosio cyangwa nayo ko Sammy hari umwigeme aheruka gutwaza imbanyi ariko uwo mwigeme baracyari mu biyago kugira ngo barabe ukuntu bo donc bo karma situation akaba ari nacyo kintu cyaciye kituma wihutira gukora dote cyane bitarasarisha bizoze bishika bize bishike bisarishe ariko we wamaze gukora dote Sammy age makuru yavuga ku iki ntura yabona
so nukuvuga ngo urazi bujya hari gihe je nibuka nkira kana gatoya hari umukobwa nakunda cyane uyo mukobwa ntagiye kwishura urumva ngiye kwishura ntatege twasigurira gusa nceho kugira ndamurabe urumva nubwo buzima hari n'undi mukobwa yarankunda cyane no kugeza aho yiyandika ko tatuaje yiwanje kurumva kera urabizi bijya twandika ko maroriro yanditse ko tatuaje kuzina ryanjye urabisigura iki hari gihe ubaho mu buzima warengana ntumenye ko hari umuntu agukunda cyane gose akagukunda n'umutima we wose naje wahara umukobwa nkunda nkamukunda n'umutima wanje wose nubwo gusa naramukunda kuko ubu narahejeje gukunda so ivyo bintu byarabaye uwo mukobwa yari yumvire gusa mu mutwe ari yumvira ati nda yuwanje reka ndayicopeke sana
oya Sammy apara je ndakunze ba active je ndakunda kugira ngo umuntu tuvugane tuvugishe ukuri ubu byaravuzwe kandi yajya iyo bitanguye gusirikira umuntu ntaroti inkuru ngo acayishira
cyakubwire niyo mpamvu nakengira dote rero mu kinyegero
niko bivuga cyaje kubwira ko hari abantu bambwiye tuze kutubariza Sammy cyangwa uzo tubarize Sammy umunsi muzo muri kumwe
so nokuvuga ngo turarindiye umwana umusazo uvuka umwana ni yavuka
kandi ngo no mu minere blan uritegure kufungwa 25
sinziko Sammy so nagomba kuvugisha ukuri kuva dutandukene n'umugore wanje ahubwo narinzi ko bandoze kuko pompompo yanje no guhagarara ntiyahagarara
cyiza tubwishe ukuri
pompompo yanje no guhagarara ntiyahagarara
reka nivuga neza
cyiza ari umusirimo kuri seni wabonye pompompo yanje ihagarara
reke ndamuhe none hewe wewe kuri mu matohoza y'umukobwa bateye ndo umukobwa ni musikawe ni muvyarawe ninde kuri wewe
mumbarize
je si mushikanje
none atari musikawe wamenye gute ko bari muteye nda iyo nama yakoraniye iwanyu
oya cyiza turashaka kumenya cyiza uko umustari ntagira vie privée sivyo ubuzima bw'umustari uba buri hanze Sammy byara
twebwe bwiwacu buri muhira nti buri hanze buri munzu
cyangwa nawe uri mu bampoporanye
inde
wewe
anobwira umugore akaza yo guhonda yumvise kuri kuravuga umugabo we kandi umupomporanye hanze
ariko vraiment cyiza Sammy ni nkingi ikomeye muri Rukundo TV ibindi ko ndababwira ntidushaka kugira ngo dutwenze abakunzi ba Isaac TV ariko turiko dushaka
twenge jobana nababaye kubera uri kurabeza
je ndiko nshaka kugira ngo tumenye ukuri cyiza none ayo makuru we nayo wabonye
amakuru ya
ayo makuru avuga yuko uyu mutipe yateye inda umudemo akaba ari nacyo cyatumye aca yihutira
none uwo mukobwa nuwahe wewe wamaze kumenya makuru sawa uri mu matohoza uwo mukobwa nuwahe abahehe ava mu muryango wahe evuga
bakuzo Isaac TV je na watu
ukatisha kibazo guma aho nyene tugufatira aho nyene
jewe navuze ati narabonye amakuru asikira
ko ubu aracari muntuze mu cyumba aracagira iki aracava mbeba byita gute none nawe utanguye urumva n'imbeho ntirahera neza rega imbeho ntirahera imbeho yaramaze yaramaranye imyaka ntirahera
oya none ayo makuru nayo wabonye
no man byari bihuha man
byari bihuha
urabizi twabastare twambikwa amabara menshi cyane kurumva bama batwambika
ibintu kandi sijyambere ibyo bintu babigushira
ko ni kenshi no sijyambere nukuvuga mu yandi majambo kurubone
kurubone
na uzobibona
giye ciza
yabwiye wewe.
So Rukundo TV tubaze Rukundo TV ni timu nziza cyane. Rukundo TV niyo timu irimo abakobwa beza, abahungu beza, abamama beza, irimo abarundi beza. Ego nkuko nyene no Burundi bufisa abarundi beza.
Ikindi nacyo Sami na nibagiye kubaza. Muri Rukundo TV bivanye nibikorwa muri ko murakora. Hari abantu benshi bifuza kuza ukinana namwe. Ariko amakuru je ndiko ndumva ngo ntimuborohereza na batonya kukabeye. Mbega kugira ngo umwemere umukinyi uko yinjira muri timu yanyu bisaba iki sana?
Ayo makuru yakuye he.
Twamaze kuvuga yuko itimu yamaze kuba itimu ubuzima bwa usanga buri hanze.
So ni ukuvuga ngo iyo uvuze amafaranga burya hari abantu benshi cyane bafite amafaranga. Bafite amafaranga kandi nizere ko ata amafaranga twobasaba ngo babure kucaza. So ni ukuvuga ubwa mbere Rukundo TV turaba talent y'umuntu. Don yiwe afise. Ni uguca bugufi bwiwe, uguca bugufi kwiwe, hama tukamwinjiza. Ni ukuvuga ubu twaramaze kuzura, ubu ntitukicinjiza kandi. So ni ukuvuga kugira twinjize ni uko hagira umuntu umwe afa. Ni afa tuzoca tumusubiriza canke akaramuka avuza ati ndagiye kugira ivyi wanje canke akaramuka avuza ati jewe ndomotse ndagiye hanze la canke agafa mugabo adafuye Rukundo TV turi kwije
ciza n'umuntu akunda gukina amakomedi kandi ariko arakundwa cyane ariko avugura urimi rumwe nk'impene kubera iki
cyagutsema ivi mina semaga ruga moya tu Zaje sikiswahili mvuze.
Yego.
Sikiswahili mvuze bandugo.
Sikiswahili kibishe vraiment.
Sikiswahili kibishe.
Sawa, ciza tugende gatonya desani me gisigura iki mu kirundi.
Desani? Nubu popi?
Desani me nubu popi.
None ko marama nari cinema y'ubu popi, nubu popi? Nene we desani me ni kimucongereza.
Je ndikonda uno munsi ndikonda kubaza.
Sawa, na ikibazo tananiye nimba tananiye. Sawa, nimba nagitoye vuga ati watoye.
Iyo umuntu ariko arakubwira kuvugura urimi rumwe nk'impene, uzo duravyemera. Desani me kikunani?
Desani me.
No gisobanura iki mu kirundi.
None, we ko vuga wize. Je data wanje sinize. Sivyo? We warizibuye n'umugera?
Eh?
Wewe.
Eh.
Warizibuye n'umugera? Nyisura
Jesse needs we numuge
sawa we kuvuze ko wize reka ndakubaze inanga ninagura wote ki ugatorike
eh
yavuze yarize
cyane gose
inanga ninagura wote ki ugatorike
inanga ninagura
eh
inagura ni iki
umbise
ndabuzango numurundi
ari kuvuga ibintu bitabaho
inanga bandugo banduki inanga ni umuyizi Inagura ntimuyizi sawa namubajije ahajya baraza kwandika abayizi
inanga ninagura
inanga ninagura
woti kugatori
woti kugatori inanga camere niki
inanga igicurara ni igicurara
eh yavuze ngo ntakibaho we yavuze ngo ari
je navuze kinanga ibaho
sawa niki mu kirundi
ndugiye ahora dubura wahora dubura kugira udubura
inanga ninagura rero woti kugatori
inanga ninagura
eh
Yes, bakunzi ba Isaac TV ni Sami na ciza turi kumwe. Ariko Sami nawe yarize. Sami warize.
Shaje vraiment siniza ubwo genera minuje.
Kandi wewe nakongereza mura numva ukavuga kabongobongo.
Apana kabongobongo. Nta mukomedia avuga icyongereza cyangwa umukinyo wa filme dufise mu Burundi azi icyongereza nka jewe cyangwa yarize nka jewe. Mbura amafaranga gusa nakazi nawe kwiga twarize.
Mu
Burundi abantu twize turi benshi tubura akazi gusa.
Nace ka tugende buke.
Kandi nawe ngaho usanga warize.
Jewe.
Eh.
Sawa, nacho bitwaye. Tugira buke buke. Sami yarize. Hari akabazo nigeze kumva ahantu haraho, umuntu haraho yakunda kubaza. Duharuye kuva kuri rimwe kugira ku icumi. Ubiharuye mu ndimi zitatu, sivyo? Indimi zitatu. Yovuga uzura canga canga nimba uvuze rimwe. Uco uvuga kabiri mu rundi rurimi. Uco uvuga gatatu mu rundi rurimi kandi mu masogonda 10.
Ivyo no hajeje primaire arashaka kubivuga.
Tugende mu masogonda 10. Cyizu yadufasha guharura amasogonda urabizi.
Ndabiheze byose mu masogonda 10.
Eh,
okay, ugomba ururimi rwahe.
Wewe ukoresha indimi zitatu
wifu. Je mvuga indimi nyinshi.
Indimi nyinshi.
Yego. Haro ni indimi ngano ukubwire utazi wo tumva.
Nica je no kumva.
Igi Pakistan urakizi.
Kivuge igi Pakistan.
Yego.
Kivuge.
Igi Pakistan urakizi.
Kivuge. Tugende kivuge durutura
igi Pakistan
yego
Pakistan boroto rabaranta raburonto ragirento goronto uri kuri tabiriza n'urutwe ndiko nakubwira tufise urutwe runini nka pasteke mugango ngo ndiko nakubwira ufise urutwe nka pasteke ngo my godness sira kubwira what
Ango tugende. Twebwe umva.
Sawa ndabivuga ico ako kabazo kawo.
Ukoresha icongereza ni gifaransa ni kirundi. Cha ukoresha igiswahili ni gifaransa ni icongereza.
Sawa reka nkoreshe basi ndimi.
Mu masogonda cyo.
Ego.
Dufashe guharura.
Rimwe 1 2 3 None rimwe mucongereza ni gute?
Kiza tugende pole pole.
Rimwe mucongereza ni gute? Yavuze rimwe mucongereza atakivuga no mu kirundi.
Ngo yakwanza. Navuze ukunye. Uvuze 1. Womba kari mu gifaransa.
Yego.
Ikigira ka uco kuvuga kabiri. Uco kuvuga 3.
Kabiri ni 3.
Oya.
Babakozi wo kuri za.
Umviriza.
Navuze. Mama we amashuri mwize we.
Navuze. Navuze. Navuze rimwe.
Mani wowe kwanza kugira ngo akazi mani waratanze urupapuro manani.
Bakuzi ba Isaactive nada nashika. Umviriza. Aya sinavuze true.
Wavuze
gute. Tugende pole pole. Tugende
pole pole.
Tugende bukebuke.
Ngo kabiri ni true.
Tugende bukebuke. Tugende bukebuke.
Sawa.
Navuze 1 mu kirundi. Kuri ugeze kuri kabiri. Ucuvuga 2. Aho ni mucongereza.
Gatatu gacuvuga.
Gatatu gacuvuga. True.
True.
Aho ni gifaransa.
Ah, nuko ushaka.
Nuko ushaka.
Twagiye.
Butahu.
Ivyo ni ibintu bitoya sana.
Kandi amakuru ansumira we mwishure bagucisha mu idirisha.
Ushaka kubaze vreme. Mugabo na wewe byakunaniye mbe yavuze gute yahani. Ngo 3.
Ngo 3.
3 no yavuze gore. Sinavuze 3 ni 1. Just navuze 3 ni 1.
Sawa, reka tugende ako kabazo ka. Tunumara amazi ngo abantu.
Bakuzi ba Isaactive ndabasavye.
Ngwamwe mu kundo nitwize kamera.
Ah vrema. None
ge. Mani urazi mani.
Bikore bikore basi.
Mani mateka ino timu imaze gukora mu gihugu cyacu cy'u Burundi.
Juma ura ura.
Rukundo TV, televiziyo ya mbere kuri kiranwa cyane.
Sawa tunaenda.
Sawa turagiye. Rimwe. 2.
Aha tugeze ku masogonda ngaya.
3. Ah byose mu dandi
segonde. Dandi segonde.
Mani wowe kinyemeza yuko tugeze ku masogonda ngaya waharuye wakoresheje chronometre.
Sawa tugende.
Si vya vyumviro.
Tugende.
Eh? Moja, de, free, tatu, five, six.
Nini mba kwa ya vitoe?
Chane ko.
Yes, yes. Sami akajambo kanyuma ku bakunzi ba Rukundo TV na bakunzi ba Isaac TV bariko baradukurikirana. Mbega mwebwe muriko muraraba ibikorwa byanyu mubona biriko biratera imbere cyangwa biracagaze handi.
Nacyo nsema mani nabwo ara kanyuma mani singomba mvi. Reka mvuge gusa so no kuvuga Rukundo TV turuko turagendeka neza tuko turatera imbere. Ubu dusigatu
muri ko muragendeka neza
yego dusigatu ronka na views menshi cyane
mugendeka neza
yego me na views menshi cyane so tugoma tubabwira ati mu mwakuza mugiye kubona yuko filme ndundi ruko iratera imbere kandi turabashimye cyane abafana mugira partage mubabara mugiye tudasohoye filme mugira igishika mwifuza yuko natwebwe abastari banyu twoshika kure rero kindi nacyo vraiment kama uko na mia nisha kuwa bwana maze kuba umugabo ofisi jana ntugire ngagize bana tomate mia pa ndani tomate na oranja mu restaurant de miri vina kwa na subuhi bana niramusha ugiye gukina si acha zarasio acha mwinanga toko
cheese cheese avuze uko afise madame wiwe
yego
ariko vraiment ku yambaye kama mbiri yambaye kama ezo kama mbiri commande bu France
jewe nambaye kana mbiri z'umugore nambaye n'umupira w'umugore raba handitse no era
Nurukundo c'est l'amour, l'amour.
Je t'aime.
Tugende pole pole. Ariko umugabo ava muhira yambaye kamambiri hakwambara ibirato arabaho.
Umbiriza.
Abasami birako.
Banzureke. Jewe nambara uko nshaka kukubera umugore ndamukunda na warankunda.
Ugacyambara nibirato by'abagore.
None nibiki birakuraba wewe? None bobo kubera iki bahora bambara? Kubera iki bahora bambara amapantaro y'abagabo? Kubera iki n'ubwo rero tukozambara?
Ubwo gusa. Eh? Nuko umugore we atari hafi. Umugore we je na shobye kubona amaso ya je yambaye supresse za cizo. So no kuvuga ngo rero ni lamuru yiwabo ni urukundo rw'iwabo kuntu baremwe barabagira amahigano. Hari n'umunsi cize yigeze kuzanga yambaye igikwembe.
Unyibukije na gakomedi mwakinye mutizanye n'abagore. Hagiye abagore baza bakwatizanye.
Eh?
Urashobora gutiza umugore wawe frere.
Uvuze gute?
Urashobora gutiza umugore wawe, aramutije umugore wawe amumarana isomene yose umugore we yaje.
Je niyo comedy nayo nibuka urayebo.
Irahari ndayuka.
demira agomba agomba aho umugore aje
gusa ya ajya ajya yaramasezerano twari twasezerane yuko ikintu je nzobura we agifisa zokima nawe ikintu azobura je ndagifisa zokima je ro umugore wanje acyaje ruguru cyambura ari umugore kubga amasezerano burya amasezerano abantu bafyina cyane kontra ro abantu bafyina na kontra attention na cenge na caramuma n'umuntu wo mu buzima busanzwe
kubera demire demire baguhaye demire nawe cugabo
nonemo wewe musezeranye nokuri kuko eregara abantu bayitiranye ibintu musezeranye kwisi n'Imana bugi bayasize kudakora rero nimba muri abizigirwa mutegereza gusikana ivyo mwasezeranye rero bese ngorane nk'ubuno kugurana bitanu kubera tutandikirani ugacugira peti out ukananyigarama ariko kibagira yuko igihe twasinyanira habuze cyabona cyo umuntu mugabe Imana yari ibona.
Yes, she's regani atwarara tugumye ngaha basi gira akajambo gira abakunzi ba Isaac TV baje baragukurikirana gute ubateguriye iki ko umwaka ugiye kurangira mbega mu mwaka uzabizwa byifashe gute kuri cyiza
eh kuri cyiza mbe kuri jembuga iki mbe abakunzi ba Isaac TV
aga prononce vraiment ba
eh aga prononce Isaac uvuze aga prononce
Isaac
TV nakavu nakasizemwe sinzi kwakumvise
nakumvise
turabakunda cyane utaraja kuri Rukundo TV ugende ugire subscribe ehe ama ubandanye ukurikirana ibikorwa byacu na bya bindi byose mu bigire endafite na channel yo wanje ciza comedy
yowawe
eh ugende na hono nteze imbere
bandika gute
ciza comedy
che
chi che a
ciza ni a
che hama a
oya
ha
chaza
ubanze banzure kandi ko we ngo warize
kandi ariko agwaririza ku izina ryawe
vure ni che
iyumvire
hama a ngehe ndiko ndayandika hama ze urayibona naka ndagashye lako hama e e ni a ciza ni a oya ni cize nyuma hama gatugira Pascal mugabo rero ni ceza gusa comedy
yes bakunzi ba Isaac TV murabona rero ni Sammy na ciza ru comedy twa twagendeye no musa aho twabasanze bari mu cyarama muri tonage aho biboneka neza yuko bo badasinzira bo baguma ku kivi rero nta kindi kirekire twabasaba atari kubabwira ati mugende mu bashigikire mu mwandike Rukundo TV hama mu utarafyo na kuri Sabonnez afyo nde kuri Sabonnez utarasiga ku commentaire musi wari imwe uraho ama comedy yabo sige ko commentaire ubatera intege cyangwa yongere unabaterere ni nibyumviro n'impanuro petete urashaka kuba ahantu ugasanga ariho nk'abantu bari kubagendera muri binibi urashaka kubaha nk'ico cyumvira ati muze mukore kuri iki kugira ngo mwigishe abandi sasa rero akaryoshye ntigahora mwitama na buke buke murabizi tuguma dukora neza kugira ngo tubanezereze na cyane cyane ko tugomba gutangura umwaka mushasha reka renda abasezere batama banje
ya natwe turabashimiye cyane Isaac TV kuhaje muri ko murakora cyane murakora n'inguvu twa turateza imbere twese igihugu cyacu Burundi muti bagiye kujya kuri Rukundo TV ya nababwiye abantu Noel nzobazanira kado ya filme bituta agahinda ku Rukundo kuri bonane nzoca ndabazanira igice cha kabiri Rukundo TV nayo tuko turabazanira Colonel Tuna na sezo ya kane umwobo Rukundo ndazinga benshi bacha baryohego
iyo rero iyo iyo izodi irasa cyane cheese giri jambo nawe ushikiriza abakunzi ba Rukundo TV na abakunzi ba Isaac TV bari kora dukurikirana
eh ikintu no bashikiriza uyu mwaka mushasha Imana ibagirire neza ibaho umugisha abatagira ibisusu Sami Imana igire iki
yo Imana ibongera ibisusu ngwede ngwede eh abantu batagira ibisusu Imana ibagira ibisusu hama ikintu kimwe gusa
Imana ibagira ibisusu
ibagirira ibisusu ibaho ibisusu hama imvura y'imigisha ibanyagire muze muraronka amafaranga y'amamega kugira muze muraja kuri YouTube vraiment ibitu byakunyomba bomba ku WhatsApp nitumiye sitaki
yes bakunzi ba Isaac TV nkuko mubimenyereye tuguma dushika kuri terre tuguma dushika ahantu henshi hatandukanye kugira ngo tugume tubanezereza twongere tubaye n'ibintu byiza cyane kuri micro nkuko mubizi yari MC Ivan Mutima wa Burundi behind camera ni Juma Jux utarafite na kuri Sabonnez andika Isaac TV usonde kuri Sabonnez kugira ngo tugume turyoherwa ciao ciao Be mama Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyaka papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi narifise urubanza kwa dote na mariage yakaga kuzine kanje. Aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuze ico fatana ico ndeke.
Yo, na makuru fisi.
Eh bimeze gute?
Neza na neza muntu mbere yo gusa zero mwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa icyo twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha.
Yeah. Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobora kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda.
Me
Isaac TV.